da 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 mura ku doka tambura ga wanda ya zarra yare mazarra gidan mutunci na gane ya wuce nera da baban gida sannu mai dubin nasara santira ki ga bai tukan kazarera baban yi madallahi yanzu kai zarra santira ki magajin gari ya bajari mun maza
Sakura.